kandi bakaba bifuza yuko uyu mugambi wo gutunganya neza ibisagara nabo ayo matongo yabo boyazana muri uwo mugambi ahubwo twibaza ko ari ikintu cyiza gusa twosuzuma neza tukaraba yuko koko ayo matongo ari yabo kuko turavye kahise kaya matongo ari mu gace ka Nyabugete kuva ku ya mbere gushika ku ya gatanu tukaraba amaraporo atandukanye yagiye arashikirizwa kuvyaje matongo duhereye ku mugwi Senitebe n'ahandi birasabwa ko koko dusuzuma ko abantu amatongo ara yabo nitwasanga ko kara yabo bishoboka kuja muri uyu mugambi nibaza ko twibaza ko atacho bibuza ikindi kibazo twabajijwe ni kibazo kijanye n'imizibukiro yabene gihugu bafise amatongo inyabututsi agitega nahazoca umugambi w'indarayi kukijanye n'abafise amatongo inyabututsi hategekanijwe kuzokubakwa inyubakwa zokoreramo inama nshinga amateka na nkenguza amateka amaraporo yari yarakozwe tugize iminsi tuyasuzuma turi kumwe nabo dukorana mu byo twasanze rero twasanze biboneka ko ari biharuro tubiravye neza cyo kwitonderwa kuko turavye nk'amafaranga y'imizibukiro uko yaharuwe arenga kure gose miliyaridi 200 tukaraba n'amafaranga yo kubaka izi nyubakwa azorenga imiliyoni 100 z'amadolari y'Amerika twasanze umengo twobisuzuma neza kugira turabe yuko aho hukubakwa inyubakwa koko hakenewe gutanga izo miliyaridi bizirenga 200 z'amadolari dusanze ari hanini dufate hatoya hanyuma twongere tuvugane n'aba bahindi bari bavuze ko botanga iyo ngurane y'imiliyoni 100 z'amadolari turabe inyungu bazozishira ko ningene bizokorwa turabe by'ukuri koko kw'igihugu co kito kwibwa nivyo rero turiko turakora icegeranyo ni cahera tuzogishikiriza ababizezwe hanyuma ingingo zibandanye zifatwe kubijanye n'ahazoca.